Umunyagihugu yatewe n'imbonerakure ziri kumwe nabo bita bakamucape yitwa Jean-Claude yatewe igihe cya saa sita z'ijoro kuri uyu wa gatandatu heze. Izo mbonerakure rero zimaze kudodora nawe ntiyugurure zaciye zimubomorerako nk'uko isoko ryacu ribisigura.
Izo mbonerakure zaciye zifata icyuma zibanduza umwango kuruguruka, umaze kuruguruka niho baca bafata serugo baca baramukwega, umwe afata amaboko abandi afata amaguru bamuterera hanze yanze nibaca bafata umutambukanyi wiwe nabo nyene bamukwega amaguru n'amaboko bariko barasitana igihome c'indani gica kirabomoka niko hacabaho induru nyinshi iravugwa bamwe bari muri abo bariruka.
Isoko ryacu riranatumenyesha bamwe mu mbonerakure bamenye muri icyo gitero.
Rero abari imbere ibyo byose abitwa Habyari umuhungu wa Pascal ari kumwe n'umuhungu wabo bita Irankunda hamwe na Gerard na Beda abo bakaba bavuka iyo nyubako y'amacanga akaba n'undi bita Nsabyimana ari impande y'urusengero rw'Abera.
Abanyagihugu bahibusoro bavuga ko bahagaritswe umutima n'ibisigaye bihabera kuko byahinduye isura aho basigaye bategwa mu ijoro bakabona ko bishobora kubakwegera karambaraye. Basaba abajejwe intwaro ko izo mbonerakure zamenyekanye zofatwa zikabazwa mbere zikerekana n'abo batuntumuzi bita bakamucape bateze umutekano muke. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Nshuti n'Amagara Tantine Buramatari w'intara ya Makamba kugira agire icyo ashikirije.